kuzi visukari ihingugwa na sosumo kumenyesha no kutuza abiki kamukeza mu rudandazwa rw'isukari ya sosumo kuko isukari ya sosumo ngwigenewe gukoreshwa mu miryango. Tubibutse ko kuwa 14 Nyakanga 2024 sosumo yari yashinze ko ikiro kigugwa 800 kivuye ku 3,300. Mu nyuma umukuru w'igihugu yamenyesheje ko ico giciro ari kinini yisunze uburyo isukari iva hanze itwara, aca asaba ubushikiranganje bujejwe ubudandaji gusuzuma neza kugira ico giciro gisubigwemo. Mu gihe leta ibicishije ku mushikiranganje mu vyo ajejwe harimwo ubudandaji, ishikiriza ko bigaragara ko muri rusangi ibiciro vyo guhingura no kudandaza bitera biduga haba mu masoko yo mu Burundi canke mu masoko mpuzamakungu. Bamwe n'abandi bavuga ko nubundi ico giciro kitazoteba kuduga, narirya Uburundi ata amafaranga y'agaciro ahagije bufise akoreshwa mu kugura ivyankenerwa mu makungu ngo hatume haba haragugwa ibikoresho bitabora bishigwa muri stoke ya sosumo bitarazemba. Ico bikoze kumanura ico giciro ngo harimwo n'imvo za politike mu gihe himirije amatora, ngo ntibisevye umukuru w'igihugu yasavye ku giciro kimanuka aca yemera kugabanya amakori n'amatagesi, ngo ni naco gituma ivyo kumanura igiciro vyateze. Kubwabo Barundi ngo politike yo kumanura igiciro kanya gato ngo niyo kuryoshajyosha abanyagihugu, ngo hariho ibiriko birakogwa. Abarundi ngo botahura ko ari ngombwa kurondera indongozi zikoresha politike iramba. Aremanga ko igiturire kigisubije mu gisata c'ubutungane, ariko ntabibona kumwe n'abanyagihugu birikwa bararenganywa n'ubutungane izuba riva. Uwo ni Domina Banyankimbona, umushikiranganje w'ubutungane muri Kinogi. Kuri uyu wa 17 gitugoto 2024 aho yari kumwe n'abarongoye ibisata vy'ubutungane bariko bumviriza ibibazo vy'abanyagihugu bo mu gisagara ca Bujumbura. Bafise ibibazo mu butungane nk'imanza zabuze isaganirizo, hamwe n'abasavye ko zifutwa kubera zahengamitswe. Mu ijambo ryiwe umushikiranganje w'ubutungane yagize ati "Nduguruye twa mugina." Hariho ingorane ziri mu Burundi aho umuntu aja kuburana akaguma yunguruza yongera yunguruza kandi abizi neza ko ariko arabesha, ariko akabikora kugira ngo ajuragize uwo bariko baraburana, akabura n'umwanya wo kuja gukora ibindi bikogwa bimuteza imbere. Inyuma yabo rero hari n'abandi bacamanza bahemutse kwibanga ry'ubutungane, aho umuntu ahabwa amabanga yo gutunganiriza abandi agaca atamba agatarika ngo aratomboye ngo agiye kuzohora atunganiriza abandi ari uko babanje kumufumbatisha ibiturire. Iyo havuzwe ibiturire bitangwa mu butungane, abantu benshi baca batunga agatoki abacamanza, ariko bakibagira ko biraba bose n'umunyagihugu agitanga adasigaye inyuma. Igiturire ni ikintu kibi gicuramika ubwenge. Rero nk'umucamanza aca urubanza ahengamye kubera igiturire aba adohotse kwibanga ryiwe kuko yashizweho kugira atunganirize cane cane urya aba arenganijwe. Wewe ufise ibanga ryo gutunganiriza abandi, ufata ingingo urenganya abandi, Imana izobihanira kuko mu gihugu hari abantu batunuye cyane batunujwe n'ibiturire bituma babarenganya. Nibara kubacamanza kandi ni ikintu kibabaje cyane kandi kiri kubiri n'ibanga umuntu aba yaratoranijwe. Ndugaye twa mugina. Bamwe nabandi mu banyagihugu birirwa bararenganywa bavuga yuko kenshi abunguruza imanza batsinzwe ubwa mbere aribo bakunda gukoresha ibiturire mu masenare akurikira. Icyo kandi ngo kigakogwa n'abantu basuzuguye uwo baburana kuko baba bazi ko ata amafaranga y'igiturire yoronka. Babije namye nabo bungururije ko urubanza umukene ashika mu ntahe y'icese bisa nko kumara ibwerezwa ngo nayo bundi urubanza rubagwaciwe mu mpisho mu gihe cyo guhana ibiturire. Abo banyagihugu mu gihe leta imaze kwemanga ko igiturire gitunuje benshi mu butungane bayisaba kutavuga ko Imana ariyo izohana abacamanza ba kibiturire bigenze uko iyo leta ngo iba ibwiye abanyagihugu ngo nibimenye uko bironderera ubutungane gutyo ngo ikaba inaniwe no gutohoza no guhana abakozi bayo bajya ibiturire. Iyo mbono y'uwo mushikiranganje ku bw'aho banyagihugu ngo naho itandukaniye no gusasira indava ibiturire bagasaba abarundi kuva hasi barondere indongozi zishobora guhagararira ubutungane ataguheshe. Edinda Itabaje umurundi avuka mu ntara ya Cibitoke komine Buganda zone Ndava akaba yakuriye muri karitsiye Kajiji ya zone Kanyosha mu gisagara cha Bujumbura arapunzwe n'iperereza ry'Imaputo mu gihugu cha Mozambique. Waraye amupfungishije ni se wabo ari nawe yamutumye ko ngo agenda muhe akazi inyuma imyaka ibiri amukorera amuhembye agasho ko mu mahanga. Abasanzwe bazi Felix bavuga ko gukorera ikibi benico abakozi bamukorera abisanganye bagasaba ko yohanirwa amakosa akora narijya atana amafaranga abuze. Nayo ubushikiranganje bw'imigenderanire y'u Burundi n'amakongo babusaba gukurikirana ikibazo cya Edi atahukanwe mu Burundi kuko apfunzwe azira karenganyo ka se wabo Felix Nkorerimana. Inkuru na Ninete na se Mutoni.
Edinda Itabaje yavuye mu gihugu cy'u Burundi atumwe ko na se wabo yitwa Felix Nkorerimana batazira Putine asanzwe adandariza Imaputo mu gihugu cya Mozambique. Felix acaha umuhungu wabo ari we Edi akazi ko kudandaza. Hari haheze imyaka ibiri gushika mu kwezi kwa gatanu uno mwaka w'2024 Edinda Itabaje akorera se wabo Felix batazira Putine atamuhemba. Edi amaze kubona ko amaze icyo gihe cyose akora dahembwa, Edi acafata ingingo yo guhagarika akazi ngo abanze yishyuze utwo yakoreye. Aho hari kuwa 28 Rusama uno mwaka w'2024 Edi yitura igipolisi cy'Imaputo ngo kimwishyurize. Convocation zibiri zose Felix yari amaze kurungikirwa nta nimwe yitabye acahitamo mbere kuba aravuye muri Mozambique ajya gutembera muri kimwe mu bihugu bigize umuryango yango wa Afrika y'ubuseruko EAC. Icyo gihe cyose Edi ntiyarazi aho se wabo Felix ari nk'uko amakuru aturuka Imaputo abyiganira uruganda rwa radio Haguruka. Ku munsi wa hirya y'ejo Edi yarondeye uwundi mutahe wamagaza uwo se wabo Felix mu gipolisi. Edi yacyohereza se wabo ku mugoroba yaciye akubitwa na Shaya acarirukanwa mbere ngo amuvireho agende. Edi acagana igipolisi cyo muri Mozambique ngo kirabe uko kimukingira. Kurikira Edi aho wenyene atabaza avuga ibiri ko biramushikira ijwi ryiwe tukaba turikesha imbuga hwaniro.
Agranda basabe na granda basabe abari mona bari zano shashoboka ku bantu bo bari ngaha aha Imaputo aha muri Mozambique. Cyo nakoreye Felix Nkorerimana bamwita Felix Nkorerimana bande ngo bamutazira Putine. Jewe nuga akazi kiwe itariki 28 zo kwa gatanu ndamukoreye imyaka ibiri ndamusaba amahera kuva mu kwa gatanu gushika uyu munsi aranka kumpeza. Ubu rero uno munsi niho ndamuzaniye convocation ya gatatu andengeye ko arankubise arankubise hatwe kunyica ubu rero arananyirukanye ngo ntasure kumbona mukaringo ngahantu hiwe namba arahadandariza hiwe cyero nareko ndasaba muntu abarize kubera je nabundi buryo fitse ko ntande hano fitse ukuki no kuri muntu abarize kubera jewe sinzi sinzi kuko sinda nabyumva nk'umuntu akwirukanye mwirijoro irijoro akakwirukana mwirijoro ni telefone yanjye yari yatwaye sinzi ngene bigenze sinzi ngene ndanayimwibye munabaritse je ndasabye ubu ndi kunerekeza ajya ku gipolisi kuko ntahandi hantu vizeho kujya kugira ndabico bavaje mu gipolisi
niho ku munsi w'ejo hahise Felix Nkorera Imana yahendahenda Edi ku telefone amusaba kugaruka mu rugo. Edi we yavuye ahari asubira kwa se wabo Felix yibaza ko agire ahembwa amafaranga yiwe. Agishika kwa Felix yasanze abapolisi bakorera iperereza i Maputo baramubaza ko ari Edi na waremera bamusaba ibimuranga arabibura. Pasiporo yiwe yari ifiswe na se wabo Felix aca arayibaha. Edi acha yambikwa amapingu baramujana. Umvirize uko byiganwa na Edi Ndayitabaje naho nyine ijwi ryiwe turikesha imbuga hwaniro.
Ubwire ko ubu nyene iyi saha tuvugana abantoye muzira abapolisi bo muri migration ni bimwe mu Burundi wacu bita documentaire. Abapolisi bo muri migration bantoye muhira bantera amaminote bansaba pasiporo yanjye. Acharayibaha kandi abantu yari hari nacu yabivuze ko ubu bariko bankorera dosye ngo yo kuja sinzi ko ariho bo babita mu mpimba bo mu gako bankorera dosye ngo yo kunjana mugashe kandi abantu yari hari twituri kumwe baranambaza ndabwira ati wifise n'ubu twicaranye pasiporo yanjye baransaba ibyangombwa ndabibura cyo se bimvugira kandi niwe yari yampamagaye ngo ntahe narenze ngo ntashanga mpamahera yanjye arenze ngo nashama mahera yanje kumbe antahanye njangiye muhera kugira abafate nahasanze abapolisi muhira sanga bandindiriye bambataniwe witwaye ndababwira yego cyo gucambera nk'ushaka kwa ntagomba gusubira inyuma bacabantera amaminota.
Abazi wa Felix Nkorera Imana bavuga ko abyagwa n'uwitwa Rwanduruko muri komine Buganda mu ntare ya Cibitoke. Ibyo bibi akoreye umuhungu wabo ngo se wa mbere abikoreye abakozi nka bose agenda akoresha aho i Maputo arabambura amafaranga bakagenda imifuko yera bagasaba ubushikiranganje bujeje imigenderanire y'u Burundi n'amakungu kuvugira uwo mwana w'igihugu yatawe mu mbuto azira kwishyuza utwiwe abicishije mu nzira izwi n'amategeko mu gihugu cya Mozambique. Ubwo bushikiranganje nyene busabwa gufasha gukurikirana icyo kibazo cya Edi maze Felix Nkorera Imana ahanirwa amakosa amwagira. Mu bushikiranganje bw'ibigenderanire n'amakungu kugera igihe hatunganywa ino nkuru ntitwari bwashobore kubaronka ngo bagire icyo bashikirije.